wihute kumva utebe kuvuga
utebe kuvuga Yakobo yarabihanuye ibyo murabizi bene data yamara umuntu wese yihute kumva atebe kuvuga atebe kuraka
arongera aravuga mu gice cya gatatu murongo wa kabiri kuko twese dutsitara muri byinshi umuntu wese adatsitara mu byavuga aba ari umuntu atunganye rwose ashobora no kuganza umubiri wiwe umuntu adatsitara mu byavuga ashobora no kuganza umubiri wiwe murumva karimo ukuntu gashaka gukwegera umubiri wose ibyo tuvuga uno munsi tubivuge tuzi ko tuzovyishura ku munsi w'amateka Nkuko Yesu niwe yabibibwiriye arababwira muri Matayo 12:36 aravuga ngo kandi ndababwira yuko ijambo ryose risunitswe n'imhema abantu bavuga bimwe byo kuranda mu kumuntu atiyumviriye bazoribazwa ku munsi w'amateka amajambo yawe niyazotumutsinda cyangwa amajambo yawe niyazotumutsindwa Imani dufashe cyane ibiyago bibi nibikabe mu kanwa kacu Efesiye 4:29 haravuga ngo nihaze hagira ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu ariko muvuga ijambo ryose ryo gukuzo umuntu wese aryumvise kugira ngo biheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana Abikorosayi 3:16 ijambo rya Kristo ribe muri twebwe rigwiriye kandi riri mu bwenge bwose kugira ngo duce twigishanya duhanurane biciye mu ijambo ry'Imana muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ibyamwemu muririmbira Imana mu mitima yanyu mubiheshwa n'ubuntu bwayo kandi nitwaba baririmbira Imana mu mitima yacu ibivogaboga mu mitima n'ivyakanwa kazoca gasohora tugira ijambo rigwiriye bizoturinda kuvuga ayandi majambo ufise ijambo cyasohora ijambo ntasohora amajambo Abikorosayi 4:5-6 haravuga ngo mugende n'ubwenge kubo hanze mugura uburyo mubugwiza imvugo zanyu zamana ubuntu bw'Imana zirunzwe iki umunyu kugira ngo mumenye ingene mukwiye kwishura umuntu wese tugende nk'abanyabwenge niko Pawulo yaciye yandikira Abanyefeso 5 nuko mwirinde cyane uburyo mugenda mugende nk'abanyabwenge tugende nk'abanyabwenge tugira ubwenge tuba abagore b'ubwenge kandi ikindemesha nuko Yakobo nawe yavuze ngo ukenye ubwenge nabusaba Imana igabira umuntu wese ataki nubwe tugihumeka birashoboka umuntu yumvise hari ibyo yamahurudukamwo hari ibyo yamavuga ikintu kizokumenyesha kuri gipfu cya mbere ni ukuvuga amajambo menshi utarukwiye no kuvuga ukaba radio munwa abantu bose bakeneye amakuru baza kuyabazi wawe ese boza kubazi wawe icyagezwe cineza